Rika ndabaramutse ndabifurize umunsi mwiza ndetse ndabifurize na weekend nziza uti bimeze gute Amwe mu concert uvuga ati kikanijwe concert y'amateka concert imeze neza cyane iri kuvugisha abantu benshi cyane iri kuvugisha abantu gute na cyane cyane ko abantu benshi no vuga yuko bayirindiranye gishika ni concert y'amateka izo birimo Harmonize kuva muri Konde Gang ni konseri zoba itariki 20 za kuno kwezi ukwezi kumunani konseri ya mateka izo bimeze neza cyane izo birimo abastari batandukanye uti rebe bimeze gute nimugire kuri no afish ko tubona umuririmbyi sadbisa turama bafri kuva muri Kenya Empire kuva mu kanyosha ndetse kuva muri Empire Avenue sadbisa bimeze gute rero nimugire tumubona kuri afish ariko afish no mugire yasohotse tuko turabona amakuru amamwe ariko aravuga iko sadbisa turama bafre atazobarizwa muri yo concert bimeze gute rero ugeregeje kuraba kuri no afishe sadbi arimwe ndetse nabandi baririmbye nka kiriko akiri double j dj mario mokenzi ndetse na mr champagne na trizo and the lappy boy ndetse na ruriro muzizi wa gio ndetse na vishu love na harmonize kuva muri konde gang nga mu gihugu cha tanzania bimeze gute rero Ino show ugerageje kuraba sabi na chatakoze kuko no kuri Instagram ya Harmonize ariko ara posting ariko ategezwa kuza mu gihe cyo Burundi itariki 20 azaba afise concert ngaho kuri FI Nyakabiga ni mu gihe itariki 19 azaba afise nindi concert iri VIP Harmonize aki postinga kuri Instagram yiwe sabi yaravuze ati welcome ndetse na Big Farias yaranditse ati welcome mu Burundi sabi tugerageje kumubona kuri afishe twarabona yuko azo performinga muri igikonsere ndetse no kuri afishe aracyariko ariko kuri uno mwanya ntitweze tubona sabi apostinga ino cover kuri Facebook yiwe page yiwe cyangwa ino cover yipostinga kuri Instagram cyangwa ino cover yiwe yipostinga kuri Instagram bimeze gute rero amwe mu makenga twamaze kuyaronka twamaze ndetse no kuyagira sabi muri yo konseri nazo barimo uti rero bimeze gute kuri cover sadbisa turama bafre ariko nimba ariko kuri cover kwereka tari ko ara postinga ino cover ya konseri ya Harmonize izoba igenekerezo rya 20 za kuno kwezi bamwe bari ko baribaza ati ni giki kiko kiraba bega bimeze gute ugerageje kurabira boneka ko harimo amahinyu kuko iri afishi yasohotse ugerageje kuraba Bisikura yuko hari ibintu bato barumvikanye ko na Sabi. Eh? Ndese nk'umu bafana biwe bakaba ariko baravuga byinshi kubijanye n'iyo afishi yasohotse. Mbega, wabatumvikanye ukuntu bishobora kugenda? Mbega, afishi mugihe yasohotse iri ko Sabi. Sabi rabazo muri amafaranga natoja muri concert. Kuko ino afishi batabizi ko Sabi bazo performinga, bazogenda bazi ko bagiye kuraba Sabi. Binjiriza kanoti no concert. Bisigura yuko kumubona kuri afishe Sabi nimba tazoririmba muri concert naho nazoriho Abakunzi b'umuziki mu Burundi je cyo nagiye kwibaza ni iki ngiki Big Farias yafashe rutemikirere aja Toulouse mu gihugu cy'u Faransa wewe muri yo concert ntarimo Sabi bamushize kuri afishe Je cyo ra kwibaza ko Sabi bo bamuhaya kanoti gake nkuko bakunda kubikorwa sanga umuririmbyi w'umurundi yo haje umuririmbyi w'umunyamahanga umuririmbyi w'umurundi bakamuha mahera make cyane paraporo y'umuririmbyi w'umunyamahanga jeje nivyo ndiko ndibaza amatwa asomira ariko simvuze ko ari byo asampose ariko mugiye bari mugiye Sabi nimba bari bamuhaya kanoti gafatika ntabwo yari gusiba muri concert tuvyemeranye nk'abakunzi ba Star TV cyangwa nk'abakunzi b'umuziki wa hani wacu industry ya kabiri gatanu njwi Sabi yuba yasivye muri concert kubera kanoti ari gake kuko Sabi akanoti ni kashaka kandi ni kakorera iyo baza kumuha kanoti keza cyane ibi ni tuba turiko turabibona tuba turiko turavyumva Ibi bije inyuma y'umugihugu cy'u Rwanda biheruka kuba aho aba Juno Kizigenza n'abakensoro n'abandi batandukanye bafata ku mavuta ndetse n'abandi na Yago bavugiye amajamba mwamwe mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda iyo abastari bavuye mu kindi gihugu babari amafaranga imbere ariko bo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda bakabasuzugura bakabaha igice gice hari nabo badaha amahera yose biheruka gutera akajagari mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ati natwe umuntu dutumiye muzora mudu amafaranga imbere bisigura yuko ibyo niba mu gihugu cy'u Burundi gusa ariko mu gihugu cy'u Rwanda bari ko barabigwanya natwe mu gihugu cy'u Burundi tubigwanye mbega aba baroriro bahawe akanoti kangana gute
Mbega baba kiriku akiri dapocheji baha wakanoti kangana guti. Yeah? Lapi boy truizo na mu baha wakanoti kangana guti. Iyo teguye konsere ugahamagara muri rimbyo hanze yitegura ufisa kanoti nyene kaboneka uzuhana kanoti gakwiye n'abari rimbyo bava hano mu gihe cyacu Burundi sinza kanoti babahaye ariko mu gihe bemeye kujya muri konsere bisigura yuko barakunza kanoti bahawe barabonye yuko ara kanoti gakwiye kugira bemeye kujya kuri afishe ariko sabi yamaze kuva muri konsere amatwa dusumira ndetse Nurubuga ruri aho dukunze kubona ru posting ibintu bitandukanye kuri Facebook bivuga yuko rukoreshwa na Sabi hari amajambo yagiye aravuga ko hari amajambo yagiye arandika ko bisigura yuko Sabi tuzomubona tariki 20 za kuno kwezi muri concert izo birimo Harmonize kuba muri Konde Gang kushoto kulia Harmonize ndetse yamaze no gusora ka video avuga ati very soon daje mu Burundi kugira twatwike kuri FI nyakabiga
kuri Burundi this is called the boy bwana ya tarehe 20 guys I'm going to be there so tell your friend don't miss this out for the gang FC Burundi Bujumbura your press that is coming we love man let's have fun tarehe 20 August I'm going to be there buja
bimeze gute rero umuri uri kuraka amakonseri menshi amazi imisaba sadbiko turako turamubona Konseri ya yitiriwe ba Diaspora esabiyage kuririmba naho ni yavuye kuri stage atameze neza naho ni vyavuzwe yuko yabahawe kanoti kadakwiye Sadubaza kuva kuri stage atanezerewe ndetse yana performance uko tutari tumuzi Sadbi ya performance aguma yihagarariye omenga ni live ibereye uwo munsi yatashe atameze neza cyane Konseri nayo yateguwe na Black FM yabereye mu kinama kuri zone kinama Ni konseri ya heze nabi Sadbi ndetse za gutataririmbye. Kuno munsi Sadbi nubu aramaze kuva muri konseri. Bisigura ko Sadbi abafanzi be bamukumbuye niba ariko baramubona muri konseri. Bimeze gute rero. Sadbi yamwe amajambo novuga yuko yagiye arandikwa yavuze ati jewe nikibuza yuko nakira Konde Boy kuva muri Konde Gang aliwe Harmonize. Ni na cyane cyane amatwa dusumira Harmonize surprise ndese idasanzwe azazananye no bita sheri wiwe ariwe kajala ino couple yabo iriko iracha biracika mu gihugu cha Tanzania iriko iravugwa ko byinshi cyane bariko barasohokera ahantu hakaze turiko turabona amasanamu ama video atandukanye bari kumwe na kajala Harmonize bisigura yuko aho bivunukwa no yuko Harmonize ku munsi wa kane hariho azoshika mu gisagara cha Bujumbura Harmonize ari kumwe na Kajala umwana afise ibisusu umwana afise amataye azazananye n'umusheri wiwe aliwe Harmonize aho bazoshika ku munsi wa kane mu gisagara cha Bujumbura cyane kwa cindege citiriwe Melchior Ndadaye aje gukora izo konsere zibiri imwe afise le 19 indi afise le 20 Reka tuvuga ati wait and see ni mugesa bituguma tubona apostinga twengana mutima kwa iyo concert afishe twengana mutima nayo ni concert izoba concert imeze neza cyane Sabine tuguma tubona apostinga bisigura ko izindi ntareko arazipostinga bisigura yuko concert afishe ni twengana mutima izobera ngaho muri miki twengana mutima izo bigenekereza ya 28 mugiye konsere ya Harmonize irimo Harmonize n'abandi baririmbyi baruriro ndetse n'aba Vishurove n'abandi batandukanye kiri kuna Daboje izo yabagenekereza ya 20 igenekereza ya 28 tuzobona twengana mutima deuxième édition édition aho arimo Sadbi kiri ku Estanish Masterland mkombozi kigingi Il Defense gasore mutima ndetse team mutima yose ni izobiri Ingo Live Band ni izobiri ndetse na Nyamati Iyo niyo konseri tuko turabona Sadbi ariko araha promotion na postinga ariko nahatari muri iyo konseri irimo Harmonize yagerageje kumwakare baravuga ati welcome in Burundi in our country aho ibintu bizo bimeze neza cyane ngaho kuri FI nyakabiga azaba ari ibintu by'amateka bimeze neza cyane katuvuga ati wait and see tuzomenya impamvu neza na neza yatumye Sadbi tutambona muri no konseri umunsi yo konseri zoba yavuyemo Jenda kika yuko Sadbi hawa kanoti kadakuye reka ndabivuge ndavyemanje kuko baza kumuha kanoti gakwiye Sadbi muri concert batuma bonamo kuko iyo bamuha kanoti gakwiye yobozwa n'iki kujamo na cancane ko akanoti bari ko tuba turarondera Big Fizzo na urimo muri concert Sadbi na urimo muri concert ariko abakunzi ba Double J ba Birman Boy abakunzi ba Kiriku Akiri abakunzi ba Treason na Rap Boy abakunzi ba Roriro abakunzi ba Vishu mukali wa live ndetse n'abakunzi ba DJ Mario tuzaba twiberengaho MC Zobari MC Ami Pro The Electricity all the way from Buja FM ni hazoba yibere bizigura yuko nimbasa batazoba hari tuzoja gushigikira barundi biwacu bari kuri stage tuzano ifuye ebana yugwamo tushigikira barundi biwacu iyi ni country yacu no Burundi bwiwacu tuzizo gushigikira barundi bacu siko abategura rizino evenement he semuraraba kino ni kintu kigezwe kuvugwa ko cyane ndetse nacanze cyane abantu ba super bano ba star bacu namuramba bare nari muza ba superstar nacanze cyane abantu ba star bacu yarigeze kuvuga ati abaririmbye bacu mu gihe haje barinjye bavuye babanyamahanga idufatwa neza ibyo bintu byarigeze kuvugwa nanje biri mu bintu bice nibaza ko Sabi biba byatumye tutari ko turabona ino concert ariko araya promo binavugwa neza na neza byamaze kuba official cyangwa tutazomubona muri concert irimo Harmonize nabo bari ninzi batandukanye bahano mu gice cy'u Burundi reka mvuga ati mbo mvyuse mvuga ati reka nkore kano kantu ngira icyo ndakavuze ko kugira twese tugira icyo tuvuze ngaha muri commentaire nk'abakunzi ba Star TV Imana ibaheze gire cyane reka tuvuga ati wait and see ibisigaye navyo ni mu gihe ku munsi uno munsi ku mugoroba haza kuba ni yindi concert meze neza cyane irimo Chris Easy all the way from Rwanda Chris Easy inana amashu izo nimwe mu ndirimbo novuga za ba hit song mu gihe cyo Rwanda ndetse na hano mu Burundi Imana ibaheze gire bakunzi ba Star TV I'm Starbo Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungo Mr. Love in Town Mr. Ubeshi Mr. Lift ibyo nibigana bica kuri Star TV Imana ibaheze gire cyane bye bye Ciao ciao Eminem from South Africa Imani guheza gire cyane Renard from Tennessee USA Imani guheza gire nawe La Natalie Imani guheza gire nawe mbandaye kudushigikira abantu bose bashigikira Star TV ikanda bashimira bimwe vyimva mutima ivyo mukora vyose bigene neza bye bye ciao ciao